Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Mataifa yote yatakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi.
Wakimwabudu
Bwana,
wakimwabudu
Bwana,
wakimwabudu
Bwana, haleluya Bwana. Waliokoka watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Waliokoka watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi.
Watashukuru
Bwana,
watashukuru
Bwana. Watakatifu wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi.
Watakatifu wote watakusanyika.